ndikulandile nabalo kondedwa kulingalula usiku wa lero usiku wa 3 December 2021 okondedwa mu usiku wa lero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa Daniel 2 ndi mega 48 ndi 49 mawu a Mulungu akuti mtiche wa chalero ndipo mfumu inamukweza Danieli ndi kumupatsa mphatso zambiri inamuyika kuti akhale olamulira chigawo chonse cha Babuloni ndi kuti so akhale oyang'anira anthu ake onse anzeru komanso monga mwapempho la Danieli mfumu inayika Sadrek, Misek ndi Abednego kuti akhale oyang'anira chigawo cha ku Babuloni pamene Danieli ankakhazikika mʼbwalo la mfumu okondedwa mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa tidzalingalira pa muto onena kuti muzikhala nawo mtima wowakumbukirako anzanu amene mudavutikirapo limodzi dzana khalani nawo moyo wakuti pamene zanu zili bwino aja adakuthandizani nawonso akondwere nanu pamodzi ameni muzikhala nawo mtima wowakumbukira kwa anzanu amene kale mudayendera limodzi mudavutikira limodzi mudasaukira limodzi mulibekena kalikonse ndamene munkacheza nawo ndamene ankakulimbikitsani lero mudayiphula lero mudakwezedwa tamawakumbukani okondedwa tamakhanawo ni mtima wakuti pamene inuyo zanu zayenda iwo aja amene adakuthandizani kuti mufike poti zanu ziyende tapanga nkoni zakuti nawonso akondwere nanu pamodzi okondedwa anthu ambiri amati akathandizidwa ndi anthu ena ndafika pakuti zawo iwo zayenda amaleka kukamba nawonso anthu aja amasintha mawanga amakhala ngati ayiwala kuti adathandizidwa ndi wena kuti kale amavutika ndi wena amayamba moyo watsopano amapeza abweza tsopano mwinaso mwatsoka kuyamba kunyoza aja amene kale adawachitira chokoma achulukire mchanthu otere wakondedwa amene ali ndi moyo woyipa wotere wakuti iwo amene adayenda nawo limodzi dzana sawakumbukanso ayi ati poti zawo zayenda kachimakhala chili chani kuti amadetsedwa mmaso amatseka makutu kukhala ngati kuti atsekera makutu ndi phula wofikisa kuti samvanso za zimene iwo aja amene ali limodzi padzana anganene mafoni awo kuleka kuyankha kumangokhala ngati ali bize kudzitangwanitsa ati poti zidayenda kuyiwala kuti afike pamene adafikapo adali ndi wena dzana izi zidwa mbiri amachita nkutheka mwina banjalo poyamba apakondana adavutikira limodzi mwinaso nkutheka bwezilawo lidasautsidwa kuti iwo afike pamene adafikapo atafikapo nakhala ndi chuma mzindu nkumayenda adatembenuka nasintha mawanga nkuyamba kunyoza uja amene adavutikapo kuwavutikira iwowo chimtima chachabe kwambiri zedi izi zingakhalenso andale amachita amene anavutika nawo padzana nkuthekanso pamene awazawo zayenda wosawakumbukapo izi zimachitikanso ngakhale mmaministres okondedwa amene munkasauka nawo limodzi kubyala mabranchi kuyenda nda limodzi lero lino popeza kuti zakula mudapeza abweza atsopano ajawamu kuti sitaipi yanu sangakwanitse maprotokozi amene munakhazikitsa kwatayira kutchire kwangati opanda kanthu zimakhumudwitsa zimenezi izi mmitima ya anthu ambiri okondedwa lero ndimati ndikuzeni kunena kuti kusathandiza iwo amene padzana mudasaukira limodzi sikukhala chifukwa chakuti wakwezedwayo wayiwala ayi koma kuti wayamba kuonetsera moyo woyipa mtima ndi wosayamika tisaname apa kuti ayi mwina kapena wayiwala aa sadayiwale munthu sungaiwone mbiri yako sizingatheke koma kuti tsopano lino wasintha mawanga wayambapo kukhala ndi moyo woyipa mtima ndi moyo wosayamika izi zasi bambo ambiri akuchita sakuyamika azikazi wawo amene adawavutikira akupadzana leroli ndi anthu amwano kwambiri zedi ndi anthu ozunza ndi anthu oyipa mtima izi zasi mayambiri akuchita zakuti adayiwala pamene amwina wawo adakawachotsa okondedwa lero lino adasamba adadziwa tauni simmene anyozera simmene adalelera simmene atukwanira lero alipo ambiro unidwa anzao amene ada watandiza ada indana wali mochi laloneka spido po wa iu wala sawa kumbuka anso salu mikiza nanso koma yeti mbiri yao ima fotokosa unisaka da fika apa shipanda ajao kwenda na wali mochi unidwa langizo ndihiri pamena mbuye wakukwezani musi wakumbuka kwa iu amene muda alina odza na limochi amene muda afrina wotza nyali mozi muntai mene inu muda alipeke na karikonse amene aje muda kumbuka ndi anzanu ina anke kukondani muda alipeke na karikonse alipeso chie mbekezo ni muda fika mene muda fika apa ada enda nanu ada kara nanu ada kira nanu za mpiri lelo siguri borisa kuende lani lelo siguri moti zisomo samba kuoneka mwatenge ngati anthu opanda pake amenaja mwatenge ngati zitsiru mwatenge ngati amenaja walibeso nshito moyo mwanu musatero kumeneku ndikuipa mtima kumeneku ndikuipa mtima mutu umeneku kubwera chifukwa chani mawa mulungu ameta werengawa Daniel akukwezedwa ndi mfumu atalanda uzira maloto ndipo atakwezedwa ndi mfumu ndikulandira maudindo akulu-akulu ndikulandira mphatso zambiri akukumbuka iwo amene adapemphera naye limodzi adaenda naye limodzi ndikupempha mfumu kuti mfumu kuti chichitike chichi tsono sindekhayi tinalipo ujeni ndi ujeni nde mfumu kuti amene waso ndakwezaso chidachika nchiyani mfumu idalota-lota idalota-lota mfumu iyi nde idayiwala lotolo ndenda uzo ombeza nda nzeru kuti akulu-akulu ine ndalota maloto ndipo maloto amene ndinalota o ndayiwala nde ndikufuna kuti inuyo mundi uze loto limene ndayiwalalo komanso mundipatsira nthauzo loto limene lolo chimwe chinali chovuta amatsenga anzeru adafika pano kuti ifeyo sitingathe kutero mfumu ikuti inu mudziwa nde mupanga dala mufuna kuti chimene ndachilotacho poti nchoopsa chindichitikire kuti ndivutike mwa izi ngati mukapanda kundiuza ine ndikudulani nthuli-nthuli ndipo manyumba anu agwetsedwa asanduwe mabwinja ndezidachitika kuti aha mfumu yafika pokwiya ikuti azeru onse a mu Babulo amene waphedwe basi Daniel atamva kuti ayi mfumu musachite mfulumira tandipatsani nthawi ine ndanzanga tipemphere tione zimene mulungu wathu angatipatse mfumu idavomereza Daniel Misheki Abednego Sadrake adapemphera ndipo usiku umenewu kumwamba kudavumbulutsa kuti mfumu inalota izi ndipo nthauzo lake ndi ili mawa kwacha adapita Daniel ukaiuza mfumu ndabwera inuyo munalota izi mfumu ayadi zinalimotere mfumu ayadi nena nthauzo lake ndi ili mfumu idapereka ulemu ikuti zedi mulungu wako iwe Daniel ndi mulungu woona woposa milungu yonse nde idampatsa mphatso zambiri idamkweza kumpatsa udindo waukulu nde Daniel Bible kuti adapemphanso kuti anzake amene amapembedza naye limodzi nawonso awakumbuke ndipo mfumu idamva kupemphako ndikuwakwezanso azizake a Daniel achepelenji wanthu okondedwa amene munthawi yawo yolandira zinthu iwowo amakumbukako iwo amene anagwira nawo ntchito limodzi acheperenji anthu omakumbukira kwa anzawo izi zitinachita ndi awa kodi bwanji pamene ine zanga sikuenda awa amene ndinalimodziwa nawonso apeze mpumulo apeze mtendere acheperenji oterewa masiku anowa sili paliponse zimenezi zongoti basi nekankwanira moyo wachabe ongoti mkangheni ikamba kuenda mkwera ndekha moyo umene uli pena paliponse koma ndimati ndinene musiku walero si moyo wabwino ndi moyo wa usatana moyo wosayamika moyo wosathokoza chintima chachabe nchosafunika chikhale ndi iwo otchula dzina la Mulungu ayi ameni ukondedwa mawu amenewa tinafuwa tipuziremo zindu zingapo isi shoya mbirira muntu tusakala muntu pa yekhaye ichi kumadziwa munthawi imene Daniel amanena kuti tipatseni mpata iye ndi anzake adapemphera ndipo anzake adasiya zawo zonse nathandizana mumodzi muli mphamvu ndipo anali kupembedzera wonse pamodzi pakudziwa kuti muntu sakala muntu payeka ndemandi kuzeni anzano onse amene mulungu ada kupatsani mudziwa ona ngati dalitso Yehova adabisa nso mwa iwo chilimbikitso chanu adabisa mwa iwo madalitso anu ndi amene akwazo kutandizani makamaka iwo amene amatha kuima nanu inu yomulibe ni mbiri olo imodzi omwe chifoni mutawisa mbiri munda akadziwika munda akachuka omutsata makala mbiri koma abwezi yeni ndi ajanka kukondani inu yomulibe kena kali konsa chimwene ndivetsani mai uyo amene mwachoka naye kutali amene adapanga sacrifice zinthu za mbiri chifukwa cha inuyo amene ndi amene chikondi awa akubwera chifukwa kuti mwalemera awa amene wandama mbala akungobwera kuti adzakudiyereni amene wasanga chita zimene mai uyo adakuchitireni padzana sisingateke munthu sakhala munthu payekha afunika abale okonda Daniel anali ndi abale okonda atawawuza kuti akuluakulu lero kulibetu ulo tipempherera ichi kambaka ichi adamvera popeza anali limodzi amagwirizana anali okondana okonda kukhala ndi abwezi otere kumalimbikitsa moyo okonda mudzaona abwezi anu mudzaona anzanu ngati ofunikira Yehova adakupatsana amenewo kuti muime nawo mu nthawi yakakasi muime nawo mu nthawi yatsoka muime nawo mu nthawi ya zipsinjo muime nawo mu nthawi yosowa chiyembekezo amenewo adzakhala chiyembekezo pa moyo wanu adzakuthandizani amen munthu sakhala munthu payekha mufunika anthu okonda mufunika anthu othandiza mufunika anthu achilungamo Daniel anali nawo abwezi ake othandiza chitafika chichopyeza ichi adayima nawo limodzi andi nyengo imeneyi mwina payekha nga Daniel sakanatha kuyimayi adafunika anzakewa ayime naye limodzi mukudziwa chani chilipo tichifukwa chimene mulungu adakulumikizira ndabweza amene wacha chifukwa akudziwa zilipo nyengo zina mudzafuna ndithu chilimbikitso chawo Daniel adayima ndazo zake ndipo mkudzera mchimenechi Yehova adavumbulutsa chimene chimafuna kuti chivumbuluke ali limodzi chipambano chidaoneka ali limodzi mu modzi muli mphamvu amen chachiwiri ni chokonedwa Daniel atapita kwa fumu ndikuiuza fumu fumu ndikuchita kakasi ndipo fumu itachita kakasi idaulonjeza kuti ndipereka zinthu kwa munthu amene atanthauzire ndipo Daniel pofotokoza zimene mulungu adavumbulutsa fumu idakwanitsadi malonjezano ake ndipo imapereka kwa Daniel amene wabweretsa mayankho koma udali mtima wabwino wa Daniel wokumbuka konso abale wake anzake amene musiku wa dzulo anayima limodzi okodedwa ndi mwanini kambe Daniel sakadaiwala popeza musiku wa dzulo kuti ichi chichitike anayima limodzi ndi anzake pamene iyeye akulandira mphatso izi akulandira ulemu mkati mwake mmakhala mukudziwa ndikulandira izizi chifukwa ine ndi anzangawa tinayima limodzi mwa icho kondera kumanena kuti Daniel adakati ine ndayiwala kuti dzionati ndi anzangawa timachita overnight akudali kuzerezeka mchifukwa chake timatindi kambera nonse amene mumbanamizira kuti mwayiwala simunayiwale kumwe kuti mukuonetsa mtima oyipa Daniel akukumbukira konso anzake tinachita izi tili limodzi fumu pamene mukumbukira ineyo ndangokhala choyankhulira chabe koma tumapemphero akuti chidziwike tinachita ine ndi awa kodi anzangawa pamene mukukweza ine awa mwatani fumu kuti nawonso ndakweza okotedwa kodi mumaganizira konso anzanu zotere zotere moyo okondedwa umenewu numa yomwe nafunira tikhale nawo ife anthu opemphera ife anthu omudziwa mulungu onena kuti pamene inuyo zanu zikuyenda munafuna mukhalenso a mtima wabwino wokuti enanso amene akuyandikirani amene mukuwadziwa amene ndi wanthuso zawo ziyende okondwa Daniel analibe mtima ngati umene ambiri alero ali nawo omati popeza izi nzanga ndi zikhale zanga zokha mwa ichi awaso ndi amvetse mbebe awawa malevu asiyana malevu asi chisomo cha siyana pali gapu pakati pathu iyayi si moyo mene inu ndili ndafunikhale nawo ayi pamene Yehova akuchita zabwino kwa inu kumbuka mkoniso ena ndipo mwafunira so ena zabwino kuti pamene inu zikuyenda mulole kuti enanso zaendere musamakhala chintima choipa chomati poti zanu zaenda ndenkumayika mtengo wakankhande wa minga kuti wonse obwera kumbuyo abayidwe poti inu mwadutsa poyera sizoona sizoti popeza inu yomwe akwera makwerero amenewo ndiye mwafika pamwamba ndenu unenga makwerero oba suli wina aliyese asapeza so mpata wokwera pamakwerero poti makwera kale ayi ayi si moyo wa Chikhristu Daniel akundikhudza kwambiri zete akupereka chitsanzo chimene ambiri mwa ife munasingathe kuchita choti mnthawi imene akupandira mphoto zikuluzikulu akuenda dzima udindo zikuluzikulu akukumbuka iwo amene amagona nawo limodzi amakumbuka iwo amene agona nawo limodzi atifuma nali ndi Sadrake nali ndi Meshake na Abednego fabadi kuti monga mapempho la Daniel fumu idakweza so Sadrake Meshake na Abednego monga mapempho la Daniel na Daniel pamene amalandira zake adaipempha konso fumu kuti afumu kumbuka nkoniso ala amene nali limodzi mukanakhala inu mukadaleronso mukanakhala inuyo mukundimvano mukadaleronso ngati mukukanika kuthokoza akazi anu amene muyenda nawo limodzi ngati mukatikanika kuthokoza amuna anu amene muyenda nawo limodzi ngati mukanika kuthokoza anzanu awa amene muyenda nawo limodzi mukukanika kuwathokoza mukukanika kuwafunira zabwino kuwapatsa moni chabe chabwino bwanji kuwayita nako mucheze nawo bwanji kuwaonetsa kuti mukadali limodzi bwanji koma chimtima choipa chomaika magapu ati poti mwapira chisomo moriso enaso akukangalika pano pagwembera ambuye ndipatsa ndizisomo mwapatsa zisomo ndekuti ngati mwa wakonzekeretsera kuti akangoti zisomo zozapezekera basi aiphula ayamba kunyada aleka kutumiza nda anzawo onse akhala ngati phulusa anzawo onse ali pansi ati poti wawakwesa chimtima chimene chisiya chikhristu abale wanga si uzimu umene mulungu adayika kuti ikhoza kutsatira ayi omati yehova akukukwezani ndemwe matama Yehova akukwezani mukhale ngati nundi ya patali Yehova akukwezani muvetsena kupweteka Yehova akukwezani muyambe kunyozela wena ndi kuiwala onse amene kale munkayeza nawo si moyo umene ambuye atipatsa ayi Daniel adakumbuka abale wake ndipo ali kupemphera nda abale wake akulandira mphotho nda abale wake adatumikira nthawi yonseyi nda abale wake wasada waiwowale ayi mmene akulandira mphoto zake iye akulira afumu nanga Sadrake nanga Meshake nanga Abednego awa tinali nawo kusala tulo limodzi amenewo nanawo kupemphera limodzi amenewo chimavumbuluka chimene mwanenachi ndakukuwuzanichi chifukwaso cha anthu amenewa inunso mumatero kodi mumakumbuka iwo amene mwenda nawo limodzi mbiri ya moyo wanu mukamaifotokoza iwo aja amene adakhala mathandizo moyo mwanu lero lino mumalumikizana mumakeza nawo mumathokoza kapena mumasi mudzati kuti ndinu duli mwafikapo basi nuyo poti mudaiphula basi ndi mwafikapo mudzawafuna amene aja tandibvani mudzawafuna amene aja mudzawa sindinu ndolo yayi sindolo ayi uwekwera pasana pa china chake kaa pasana pa njofu usamati kunja kuti bemambe ayi mpokwera mwamba musamati kukwana amene mwakumana nawo ife potsika mudzakumana nawonso mudzakumana nawonso chindekhatu chimakomoka phakunda poti sugawana ni munthu koma ikatuka nkhando yomafuna wena akuthandize kumakumbuka zimenezi nifeke mulungu amakupatsani abweza abale wokuzungulirani kuti akhale thandizo lanu mudzakumbuka amene aja nda anthu ofunikira ameni chomani zokondedwa ngakhale Daniel adapempha kunena kuti akina Sadrake Meshake na Abednego akuwezedeso komano anthu amenewa adani zisomo zosiyana adani zisomo zosiyana ena amagwira ntchito madera awo monga mokwezedwa kwawo koma Daniel amakhala close ndi fumu tonse tizivomerezana abale wanga ndife anthu amphatso zosiyana koma sikuti mphatso zosiyanazi maudindo osiyanawa atigawanitse ayi atimangebe kukhala amodzi tisamakireso mpikisano ayi tidzikumbukira ndife anthu azisomo za mbuye koma amagawo osiyana ameni. kusiana kwa magawa amelala jidika wa sinde kurini basi pana ningari kulizi ambeo kangeza udani anduswa mbili ama hati pamene sasa kisa jidika sabu ino mwina uyu wala nda gaulago gaulago gaulage ama mbaso kukangana ndi kumadilirana ulonga kena mbaso za uzumuzo mwezi uya kukila gaulago yo gaulage malomo karabeba mozi ama kakura kupikisana ndi kumanyozana simoyo umetina funiga dikare na Hawaii tina funiga kudi tikarebe amozi munga tina ali amozi zana tilibeka dikonse lero tienda nzisomo za mbuye tikarebe amozi mamani kurumikira tikarebe amozi umozi ngofunika ochitika mama gaosiana iki jiwana bari wanga kalambe na amozi kalambe na amozi kalambe na amozi danza ameni umozi ndeshi onetselo chatu kundifana murungu pena yesu akuyankhula makonda nani kuya ndi mzake mote kuti anthu adzadziwa kuti inu ndino ophunzira wanga umodzi ndi wofunikanso ameni kodi ambuya akudalitseni pamene mukulingalira zimenezi zakusungabe umodzi ngakhale wamagawo osiyana awa ambuya atakukwezani bwanji sungani umodzi ndi abale wanu ndanzanu umenewu ndi uzimu osamasinthika kamba ka zopeza kamba ka maudindo ayi kondani mbeni iwo amene mwaenda nawo chisomo cha mbuye chikhale paini pamene mukutenga uthengawu ndi kuyika munyengo zanu kuti mumachita bwanji kodi munakhala inu ngati Danieli mutachitso chimodzimodzi kapena inu mudasinthika mkalemkale ambuye aunikire moyo wanu usiku wabwino amen.